Bamwe mu badandaza twavuganye uno munsi ntibakoze. Umwe muri bo yatubwiye ko atakazi gahari kuko abaguzi baguma bazana inoti z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi, nawe akaba adashobora kuzakira kuko ngo atahoyo zijana na burya adafise konte muri banki. Ariko na bamwe mu bafise amakonte mu mabanki baraganya kuko hari aho batakigwa bivuye ku bukene bw'inoti nshasha. Bamwe mu banyagihugu bavuga rero ko muri iki kiringo cyo gukabizo noti za bitanu n'iza cumi ushobora kurara ubusa kandi ufise amafaranga mu mufuko. Abemeye kuzakira bamwe ngusanga nko ku bihumbi icumi basaba inyungu ya bibiri canke bakagutegeka kuyasumisha yose. Ubu rero uko isango ntarengwa gegereza niko n'ingorane mu banyagihugu zigwira. Ubu bamwe bariko bariyumvira ingene bazoja gutanga amafaranga yabo mu bajeje intwaro kuva ku munsi wa kane, hanyuma bakabaha udupapuro mu kurindira izo noti nshasha zizobonekera. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura badafise amakonte mu mabanki bakavuga ko batabona neza ingene bazobaho muri icyo kiringo bazoba barindiriye ko bazanigwa ayo manoti mashasha.